Laita si daga madage uyo bhale ka xikoleni ku lava ntirho se hukumilela loko nga se huma mfinyeli unge honi kuleka ri sungula ku ntho kuleka ri sungula ri ku dwa tho dwa tho 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 dwa a mfinyeli hi ku u nga ta hola Selani ati badal tingani ropo male ya me ya uswana kuvele befo sholo kuno wanyuku kudakwa kondo ritwar sema timeselani ati badal tingani ropo male ya me ya uswana kuvele chove bara kutwala jombo vapedrera va badal Va pedre rava badal, hambi Zimbabwe ava badal, kwale Burundi ava badal, hambi Botswana ava badal, va meselana ava badal, kwale Burundi ava badal, hambi Brazil ava badal. Andropa maliame Ntsunzika ngamana atira ku spread Ani bafosholo lombe ya lentirweni hlubula jombo le ra ngoka ro Ku hangala ka makondo la maitla la hetlela ko Ani nga sha red tax no teka jombo ne ri fakala tinhlokweni Na tsotsa ku sha kondla jingedzinene Mi mondro pa mali a me nueva meselan A mi ag makaya nwe E meselan a iagi kakayo Kuni va nguan va eteka shindwa Shungan ga uso china makwaya mzambike Shungan ga uso jai vanyanzo shindwa Shakunga spesis E meselan a iagi kakayo Logu yo iaka I plastelanga Logu yo plastela I pendanga Logu yo pendan vina kuna nchumu hile uluini Ikamela mtondo Timeselane ati badal Tingani ropo male ya me ya uswana kuvele befo sholo Kono wanyuku Kutawa kono Ritwa risema Chush Taka Stin Trofolo kukwalani Lukunga iti utazu iti wala
swiss, ema sapati eva, mabele yava nwanyana va swiss, ema sapati eva, wombona akudara ngunyo emisezanwanzana katwa, 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 katwa. Mavele yava nwanyana va swiss, ema sapati eva. Mavele yava nwanyana va swiss, ema sapati eva. Wombona akudara ngunyo emisezanwanzana katwa, 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 katwa. Ungakuvele munhu afate ka tisula malangiro. Akuma hambi loko a ni nga ri na vaslapu, no teka vele ra mina tisula etela malanga ni basana ku ba. Loko a kukula mavele ku kukula hansi swibyanya swi pfa swi la ku mama. Aku ya n'wana suka nanda mbetetela swo ku ha swi vukula vele leri nga boxaboti. Loko o tshuka unkwatisi wo teka vele a ku ku mandla matihlweni u twa ngu u be mbamu ka sivele. Loko xin'wana xo tshuka xi ri la nhlanini wo teka kape ka hala katleni na xo xa swi tiva xo vhe xi ku nqithi wa mavoko xikoka ximama. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva. Wombona akudara ngunyo emisezanwanzana katwa, 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 katwa. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva. Wombona akudara ngunyo emisezanwanzana katwa, 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 katwa. Ungahlamala uta kuma taxi driver foma na ntombi aye va fika va nghena xitolo avo manjula u xavela yini dali switi my small intestine my nananana my grand food my nenetenenete my hananahanana my kissing stars my zudla mafetefetle my dudu ndomzara my ice cream my quarter bean my castle milk stout my chocolate my honeymoon my chakalaka my kotana acha my lita coke my chicken licken my chicken licken my slender by nature not by suffering my lemon cream. Sesatsaka teka xintwana lexitsonga xifaka no n'wini i va tsekatsekisa nhlokweni na ku lawa yi xavela cold drink ya shwetch ma crimsonize. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva. Wombona akudara ngunyo emisezanwanzana katwa, 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 katwa. Amavele ya vanhwanyana va sweswi ema sapati eva.
Thank you.
naka boki. Wajola Kodwal sokis la kom naka boki. Unga muvo ne kushonga babalwe ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Unga muvo ne kugwira babalwe ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Unga muvo ne kugwira ama sokis man. Ansika nenge madavuki leva konlorijile. Kudakwana makondlo ndwini ene anga tsemetanga nwala butilweni. Unga muvone kuchepa ama sokisi. Ansika nenge man madavuki. Unga muvone kugwira babalwe ama sokisi. Ansika nenge man madavuki leva kondorijile asukis. Kudakwa na makondlo ndwini ene anga tsemetanga nwala butilweni. Amufamba iti mova takudura ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Amu gangile 20 wati cherry ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Amu komile lo choka butala ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Amu kulumati nzimita butala ama sokis. Ansika nenge man madavuki. Weta ujonze kile asokis. Rijonze kudavuka man asokis. Shakondo na sibisho juma shiva sokisi kunga shikanza no renta ka lwangu shikawula. Manje nampunzu kufika mungano here mungano. Afamba kipa baba laza man. Shiza shilava sokisa shirukumi. Shokina shuka mungano asho endoda. Ewe unga ja sokisi rame. Why no more onu wafana sokisi rame. Ewa te wayala yala awa ay man. Eli sokisi lami wena. Why lo mlomo wakho unuke njengeli sokisi lami. Chiza 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 Chiza. Chiburukum Ilugu senifika legiane Raymond. Ticheri tinifeka tuka ninchenje buruku. Pongwani vani venga me, pongwani vani ruketela. Nilugu siva vutisela vaku kasinta mukarini. Ilugu vani venga me, pongwani vani tona kagutel. Nilugu siva vutisela vaku kasinta mukarini. We Raymond, yo Raymond, mwana wabano Raymond, man, ungachavu kuhlupeka. We Raymond, yo Raymond, mwana wabano Raymond, man, ungachavu kuhlupeka. Niloko sitika silo, ungachavu kuhlupeka. Niloko sivava silo, ungachavu kuhlupeka. Raymond, yo Raymond, mwananga Raymond, man, ungachavi kuhlupeka. Socha matlawa logo tinena tiela rona roi maruko anyimpla ya mahlweni logo masocha matlawa logo tinena tiela rona roi maruko aluta continue
fana na socha ramoza meke logo roi maruko aluta continue fana na socha rafireli
Logo masocha matlawa, logo tinena tiela, rona roi maruko aluta continua. Logo masocha matlawa, logo tinena tiela, rona roi maruko aluta continua. Nkodin tlakula xikwama xa mena na katara mena hi loko ni khandza thekisi ni ya fika phalavura a phalavura hi la ni nga bakatara ticheri ta ku tala ti ni landzelela so hi loko majaha ya le phalavura ma ze ma strike ma ku hi xiza lexi bakatara hi ndlela yin'wanyani ya hlamarisa xi nga hetekela ticheri ta hina hi loko ni fika phalavura ni khandziya a xibomba nzani ya nghena giyani Ya nela nga bakatara Adi cherita kutale tuke ishwa tuwa shiza lezi Shai bakatara neti chakwe kangisa ma Auta suya nubzesha kanyichinchu buruku Neri eshkwe mashu katikisu ungana maburuku ya kutala Kuchinchaka awara ingwana ingwana uonchincha Meshi suwana nufamba kani shelele kani baka darame Nuhunzu kaka shiteki sulati kweni Nirishkwe mba ashi ntwele vusuwana meninga mjoy
Fana na socha, ramoza miki Lokori imaruka luta kontinua Fana na socha, rafire limo Ye maruka luta continua.
dad more na kera vaku hoyo hoyo Raymond anga uma sirene we mama ungarile solidad more na kera we mama ungari solidad more na kera we baba ungacha solidad more na kera vaku shem Raymond anga fuka kufeni.
Raymond, ufamba imilenge Raymond, amova ushavile Raymond, selula ushavile Raymond, 076 6311 6 37. In number of yare, he is not married, he is single, Raymond. Anga se chada, Raymond. Ware vijine, Raymond. Ambi run, you are take a Raymond. 2 run, you are take a Raymond. 5 run, you are take a Raymond. Nale ama pepe, why runs a Raymond? Go fungo fulia yangala, wobo sisi. Na weba boji. Andega so, se wa famba re, ika songo. Se wa suka Raymond. Tata, se wa famba Raymond. Tata, se wa famba Raymond. Loku monikela iwo jika Raymond. Andeka so, se wa suka Raymond. Kuna langa jahela ko Raymond. Ujahile Raymond. Ujahile Raymond. Loku monikela nga janga Raymond. Loku monikela nga janga Raymond. Seyo elingoma lika songo. Seyo elingoma lika songo. Loku monikela ayi elingoma le. Loku mokokela ayi elingoma le. Ele shete jenge ngonya maka sangave zani kama putu kangwani. Katambla o tambla mfutsi ya ulea pulati marele mbilu. Pita pita kupiti mina kupita makanda ropa. Manga zera mama kamarumbu we. Mlungu anti mafumazgari shilungu shaze. Berta kumbarta kumani makata. Chacha sanshi bela nvala la shinyama shitsongo. Kunona mutima tarpla ishipene shitiva mlao. Ndivane na vasati van challenge van pamela shimara nuku shimara ni jinja babalaza nchovela nhloka huku zite munikelo iwateka Raymond arandi iwateka Raymond.
Tendera, Ranza Minanta would tendera, darling, Tabutaisa, Ganga Minanta would tendera, darling, Tabutendera, Ganga Minanta would tendera, darling, Tabutendera, Ganga Minanta would tendera, darling, Tabutendera. Wanivona anitiri kase, nidipela akatara. Ganga mina ntakutendera, daliwe ntakutendera. Shwati mali ntakutsona nyana, takutiza ima sweet. Ganga mina ntakutendera, daliwe ntakutendera. Shwami nandi nandi ningi shavu kase, takushavela mgayo. Ganga mina ntakutendera, daliwe ntakutendera. Sama airtime ninge shavu kase, takushavela selon. Ganga mina ntakutendera, daliwe ntakutendera. Wani vona ani tere kahle ni dipela akadara tanga mina nda kutendera dali we nda kutendera swati mali nda kutsona nyana nda kudiza ima sweet kanga mina nda kutendera dali we nda kutendera swam nandi nandi ninge savu kahle nda kushavela mugayo kanga mina nda kutendera dali we nda kutendera Shama airtime ninge savu kahle nda kushavela selula kanga mina nda kutendera dali we nda kutendera Sweet, sweet, hot, hot, sweet, sweet, hot, hot. Vanga oma na chinchonzo inchayon Kanga mina nda kutendera Dali nda kutendera Ava pana vama nguvala Vanga oma na makweri angodwan Kanga mina nda kutendera Dali we nda kutendera Ava pana vama nguvala Vanga oma na mkolo ekuza Kanga mina nda kutendera Dali we nda kutendera Sweet, what fellow go famba is this? Hey, what wakuna swimane swivona ka man. Enga ku ri sweet heart, sweet heart, sweet heart, sweet. Loko go nga. Loko go nga. Loko go nga, 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 nga.
Kala hekwi na chaka no mo mangumbo akwa bara tinonga ntilandzelela tinonga ntironta ronta hambuola kukhisi uya n'wikala hikwihi chaknorisi ni khuluma na n'wavasisi va ku midelela vavanuna va n'we se misuka mi ya tirha mitirhile vavanuna va tirhaki yo tikontrakini ku ta kuma sesi loko a vuya hi le ntirhweni a fika nghena rhumi leyi a tlakula khwapa ku baleka na tinsuna ti hukuma mosquito coil ya nyuwani ya ha ku nghena ku fika ni mahele swi ba swi parapara swi huma tindichini swo kumbe dumu ya le China a ximanjhemanje ni bogeza please ni bogeza please ni sabali na n'wina va mfumo pfulelani mati na n'wina va mfumo hi kombela mi pfumela mati hawu hi na ko ku vula i mati ya bofu hawu hi na ko ku vula i mati ya bofu na n'wina va mfumo pfulelani mati na n'wina va mfumo pfulelani mati hawu hi na ko ku vula i mati ya bofu hawu hi na ko ku vula i mati ya bofu And deep kiss VAVASATI varila varava kissiwa VAVASATI varila varava kissiwa hawo ati cheritarila tirata tsontswiwa hawo ati cheritarila tirata kissiwa bana barila baraba kisiu bobe bana barila baraba kisiu hawo ati ntombi tarila tirata kisiu hawo ati ntombi tarila tirata kisiu
Kuvona makhosha zwitupanga. A kuvona mahosha kuvona ntunga kuvona ngwahle kuvona gelegele kuvona mahosha zwihlupanga akuvona gelegele zwihlupanga loko famba tiri avasesi lalondo lwa nga ta sungula jikapu ka ndzhaku hi yena loko a rhangela mahlweni ta mivoni mafambelo avanhwanyana va fambisa ku ta avanhwanyana va fambisa ku ta va ku ta va tlhela va ku ta avanhwanyana va fambisa ku ta avanhwanyana va fambisa ku ta va ku ta va tlhela va ku ta a pfa jikapu ka ndzhaku swa kasa u pfun'wi yimisa wo rhamela la ku nga tala vasesi u nga kombeteli we sister naleni lwa nga ta sungula gebutu hlame yelweyo famba na ebotlistola hi ku xavela yini a va reds mara ndla dzwalele dzwadzwa reds hiye yelweyo a ku vona mahoxa ku vona ntunga ku vona ngwahle ku vona gelegele ku vona ngwava va swi hluphanga ku vona mahoxa swi hluphanga a swi hluphanga ku vona gelegele swi hluphanga a ku vona gelegele ku vona ntunga ku vona ngwahle ku vona mahoxa ku vona ngwava va swi hluphanga a loko u ku famba hi movha wena vusiku leti ku bright sesi lwa nga ta hatla nghena exitaratini hi yena hiye yelweyo u ta mbona ku tipendapenda so a tipende mulomo a tipende tinsiya a tipende minwala se loko a tala kusuhi la i la u n'wi pfuxela hi 50 rand a loko u tshi n'wi vutsha swaku hi wesezi we mani i ri he sweet heart gelegela swi hluphanga a ku vona gelegele ku vona ntunga ku vona mahoxa ku vona gelegele ku vona ngwava va swi hluphanga a vanhwanyana va fambisa ku ta a vanhwanyana va fambisa ku ta va ku ta va tlhela va ku ta.
Jola nyane makone bangwana vanga setira bakale vakanga timenenjere bangwana vanga sekanya bakale varopa miholo ya vanwanyane vanhu ungana veli swilo swa vajoyi limpatudu ungana veli swilo swa vajoyi limpatudu ungana veli swilo swa vajoyi seva jelaza tsunduka vanwanyana hikunavela ngopfu seva repa timbuti tsunduka vanwanyana hikunavela ngopfu seva repa tinzana tswe 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 ungana veli swilo swa vajoyi ungana veli swilo swa vajoyi limpatudu ungana veli swilo swa vajoyi.
marisa kahleka swa ka swa ile mu shopping hi xitalo vasisi lava baki muchina akusaseka ka vona kasi mhaka ku ri loko vasisi va famba va kombela mitirho xa mininjere xikhetha lava ku saseka va kona xiku hewe ku hambi u ku nga ri na sivi loko u pfumela ku pfumela ka woku ku hanyisi ni ta dya grand la ka mena loko la ku ve xure wa ya buka swindleva swa n'wana lowu ha ku velekiwaka u ta swi kuma swifanani swa mininjere wayi marun'wa n'wupi a ni na wu khisi nsati wa vanhu siku ra valentine se na n'wa va ku chada u nga swi rhong ku chada swi saseke ngopfu emahlweni ka hosi xikwembu mari ku ni van'wani va na vutsotsi u to twana ka njhamusuku na michado kasi vona ku lowa mhaka se grand swi twile vona vasesi va manguva lawa loko u lava ku zama ku lava ku tshembeka ku sungula hi kasi va yinga ku buti loyi luma hi mpfundla u ta phema ni nge swi koti ku tlanga bolo ni nga practic-anga nga nhlolela hi siku ra michado and u nga tlanga bolo u nga practic-anga u tlha wu kora futhi futhi wa wu ka u nga practic-anga wena u nga ta koretela ngopfu a na wu practic-anga Dudla samunga na meli swilo swa vajoyi wes gubu samunga na meli swilo swa vajoyi oh my babo unga na meli unga na meli my babo unga na meli swilo swa vajoyi my babo unga na meli unga na meli my babo unga na meli swilo swa vajoyi Unyuda Chigit Unyuda Chigit Nikome mbama voko nda kumchinela please Aye Unyu Kava Unyu Kava Silo saba joy Limba tutu unga nameli silo saba joy Kumbe autire unga nameli Unga nameli kumba una batwari unga nameli silo saba joy Kumbe ushisiwana unga nameli silo saba joy Kumbe una square unga nameli silo saba joy Unga nameli Silo Sava Joy Limba Dudu Unganameli Silo Sava Joy
Siguram gvela rna mhloti sem Siguram gvela rna mhloti ngosi yam Siguram gvela rna mhloti sem Ati mushara tingatala zwidumbu Ati hesh mpesa mpesa ngosi yam Ati mushara tingatala emitsumo Ati hesh mpesa mpesa nkosi yam Yo norela mashaka Yo norela vangana Yo norela mashaka Raymond ungari Yo norela mashaka manga isiya uswanene yo norela vangana kongwa vathu vari kufe fo kwama fo vari kufe yo ndabalekela kweni
Chonalanga karliwa yunda balekela kwe avushene karliwa yunda balekela kwe etsongene karliwa yunda balekela kwe walongwene karliwa yunda balekela kwe inkwakonkwako karliwa yunda balekela kwe Mozambique, utatwa heta kutsaka-tsaka kamisava. Ubalekela America, utwa heta Katrina. Ubalekela Asia, utwa heta tsunami. Xana ya balekela kwike. Ai balekeleni eka xikwembu. N'wini wa tilo ni misava. Tatana wa hosi Yeso Kreste. Loyi a nga tatana wa hina wa le matilweni. Hikuva ekufa kufunengetile emisava hinkwayo vanhu va tindzimi hinkwato na tinxaka hinkwato a hi tlheleleni eka xikwembu xa hina Loko ngwava tshova ri kufe fo ngwava fo va ri kufe e yo nda balekela kwe Loko ngwava tshova ri kufe fo ngwava fo va ri kufe e yo nda balekela kwe tshona langa kariliwa yo nda balekela kwe evushene kariliwa Yo, ita balekela kwe, tsonge ne karelewa. Yo, ita balekela kwe, walungwe ne kaliwa. Yo, ita balekela kwe.
It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good. It is not good. It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good, it is not good, it is not good for a man to be alone. Goodbye, Tingwenza, senzi tekile nsati. Goodbye, Tingwenza, senzi tekile nsati. Salanini Tingwenza, ambanini Tingwenza, bye bye Tingwenza, seni tekile nsati. Salanini Tingwenza, ambanini Tingwenza, salanini Tingwenza, seni tekile nsati. Bota ko kapinya mambonya nkata hilavataka Ziki ziki yova shi Yo salama ziki manar para esu Loku teke wansati Uja potere Loku teke wansati uja kunona nokuteke wansati uja kutama nokuteke wansati yepapai wakhulukana cha yo sa 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 ni vulavula na nwina va kota kuti ainela va kota kuti hlantsela va kota kuti kukulela va kota kuti swekela na miri va vanuna mi sweka le makale mitsika ku teka vavasati me ni ri goodbye me prari goodbye a mi tshama mi vona ngwenza a loko u tshukula ku yi kukulela ndlwini loko hete ku kukula hi tlhe hi teka nkukulo yi kukula hi vuntshwa yi nga ku basangala loko yi hlantswela yo tlhe yi teka swiambalo yi swi tlherisela bavhini yi swi hlantswa yi ku swi na thyaka swi basanga leswi loko yi ayinela yo tlhe yi teka swiambalo yi swi basara hi vuntshwa hi ku heyi a swi ayinekanga loko yi swekela swakudya yo tlhe yi swi teka yi swi tlherisela boteni yi ku leswi a swi wupfanga leswi ku leka swi firijeliwa e enquiries yo ba xikwembu xi endle munhu a ri na matihlo mambirhi leswaku loko rin'we ri tlonyiwa rin'wana ri kota ku vona xikwembu xi endle munhu a ri na tindleve timbirhi leswaku loko yin'we yi ngheniwa hi vukulukutswano leyin'wana yi kota ku twa xikwembu xi endle munhu a ri na mavoko mambirhi leswaku loko lerin'wana ri tshinyeka lerin'wana ri kota ku tirha xikwembu xi endle munhu a ri na milenge mimbirhi leswaku loko un'wanyana wu tlhaviwa hi mutwa lowun'wana wu kota ku sima aleluya
amen amen
bye bye tingwenza senzi tekile nsati mino goodbye tingwenza seni tekile nsati salanini tingwenza hambanini tingwenza bye bye tingwenza seni tekile nsati bye bye tingwenza senzi tekile nsati mino goodbye tingwenza seni tekile nsati
ambukhendle ngopfu loko gqoke miri wa misava lewa a swo pfuna ngopfu mire u taya ku feni ambori na ti-bullet proof mari gqoke miri wa misava lewa a swi sizi ngopfu mire u taya ku feni amborna ti bodyguard mari gqoke miri wa misava lewa a swo pfuna ngopfu mire u taya ku feni amborna mahips loko u famba u ku diliri diliri ti a swi sizi ngopfu mire u taya ku feni yi folela yeni miri yi ya sireni yi folela yeni miri yi ya sireni folela yeni miri ya kufeni folela yeni miri ya kufeni amborna zilebule zvikolo baba loko kufamba ukukhipu kembo kemba zvisizi ngopfu mere utaya kufeni amborna mahepsi loko u famba u ku dindiri dindiri ti a swi sizi ngopfu mere u taya ku feni hambe uri xilenda loko u famba u kumtshila tshila tshila a swisi zingofu mere u taya ku feni hambe uri na phiri lerikulu bava loko u famba u kundusha ndusha swisi zingofu mere u taya ku feni tatana Jehovha vanhu va wena vo yo lakahla eswibedhlele hi twele usiwana vanhu va kota ku hanya tatana xikwembu vanhu va wena vo yo lakahla etinyangeni hi twele usiwana vanhu va kota ku hanya hi fulela yena a miri hi ya sireni hi fulela yena a miri hi ya ku feni hi ya dyiwa hi swivungu Miri ya kufeni ya jiwa eswivungu Miri ya kufeni Ifolela yini ungari laina kuteka mapasi Ifolela yini ungari laina kungena banzini Ifolela yini ungari laina kukombela mitiro Ifolela yini ungari laina ku hola mpeceni kambe ku ri layini yo kongomisa miri ya hina ematlheleni ya kufa hi ku hambi u khendlile u ta fana ku khendla ka wena u ri na ti-bullet proof u ta fana u ti gaqile hambi u ri na ti-body guard u ta fana ti ku rhendzerile hambi u ri na ma-hips u ta fana ma-hips ya wena hambi u chava kufa u ta fa so you worry you die You don't worry, still you'll die. Loko urangisa vanwani, uta rangela vanwanyana. Loko urina wachi, sekondi nwana nwana loko ifambe kuti. Ikumbeka ka nkarhi wa ku hanya emisaveni. Loko munhu amuka ekaya hi milenge, goza rin'wana rin'wana loko a famba, ikumbeka ka mpfhuka wala a yaka kona. Inga khohlweni vaka hina a ku joyina society ya moya ku nga society ya tilo ku nga ku hundzuka hi pfumela hi khuvuriwa hi mati na hi molokwetsima leswaku hi ta ve hi ri swifungwa leswintshwa a ku tilunghiselela ku nghena eka nkarhi kwetsima hi folela yeni miri yi ya ku feni na mathicara ma folela yeni Mere ya kufeni amadokodela mafolela yeni Mere ya kufeni anditi nyanga tifolela yeni Mere ya kufeni ama artists mafolela yeni Mere ya kufeni ama poisa mafolela yeni Mere ya kufeni
Mixtape. South Africa. Loko nge au jahela ku fanekele u dzuke tolo la u yake ba u fanekele so fikile kumbe xa. Ma traffic gopo makume butu nwanyane. Bari hey, au tsimanga bando we. Wo kipa bando ra broka ku ha helero. Ba ku kipa ma pepe. Wo kipa ma pepe a xitanda va komba ku hela. Ba ku bana bele. A kipa bele ra busking ra baro a ku enelero a ri hele anzilo. That's why loko u tsuku famba mugwanini. Uka bele rinwana ndo kumbo. Ovu swa swa ku yelwe mathandu ku yehle. Anga bring baba handle ka gere number 5 a xihedlelweni. Uta kuma movha ku ri na 5 ya majita so. Lo nwana itira ku drive la movha. Lo nwana makhinika itale hi oila. Makhinika wo ko baba loko dzika tsema hi spanere. U sungula u vona oila na ngati nga se ho. Sela vanharhu va tirha ku buxa movha xigangeni. Va humena timayisele bava hi ku chomba swikorokoro. A tintangu ti hele matayera hi tivi swa ku voka va nga chavi ku tsaliwa mathikithi ya tintangu ke. Leswa ku tshika mufamba hi tintangu ta ku hela matayere leswi siku rin'wana va ta mi tsala thikithi. Mugwanyi wa N1 arrive alive. Mugwanyi wa N4 arrive alive. Mugwanyi wa N12 arrive alive. Mugwanyi wa N1 arrive alive. Mugwanyi wa N4 arrive alive. Vavutha mlilo ala ngaphandle. Vata kutsala little mistake. Ticket. Eri ticket. Amhaka leyo loko mi tiva swa ku hala ku na traffic copper. Mi tsimba mabandi. Loko se mi dleka traffic copper, se mi gomula mabandi, mi twa swa ku swi rhongo sweswo. Va ta mi bala ticket. Kasi mo tsimba titrave gopa kumbe n'we swi lava mi kota ku pona. Hambi swi twa ku bandi ri ta pfuna wehe.
Vulavuli mali kutoka imali kutela imali famba imali kuvulavuli mali kutoka imali kutela imali hey hey swingona rirhandzu imali swingona rirhandzu imali kutela rirhandzu ra mali a misava loko ivono yina nkinga ya mali. Anisava loko uivona baba yina nkinga ya mali. Mathichara loko ma strike mana nkinga ya mali. Government loko se hayala naye una nkinga ya mali. Hambi n'wana loko a velekiwa baba ina nkinga ya mali. Xikolweni kuna nkinga ya mali. Michadweni kuna nkinga ya mali. Patini kuna nkinga ya mali. Eswifeni kuna nkinga ya mali. Kwa ivona nhloko leyitsongo yina nkinga ya mali. Kwa ivona nhloko leyitsongo yitele tinkinga ta mali. Kwa ivona nhloko leyikulu yitele tinkinga ta mali. Ranzura manguva lawa yeyi, iri ranzura mali.
ari randzu ra manguva lawo kutele ri randzu ra mali rantiso iritsongo rantiso iritsongo kutele ri randzu ra mali kutele ri randzu ra mali randzu ra ndarama randzu ra mali randzu ra chapawa randzu ra mali randzu ra nkinyeta ri randzu ra mali randzu ra swikudu ri randzu ra mali loko hava mali va ta ku venga loko hava mali va ta ku venga na ku chacha va nga chacha u ta humu khome banji u ta humu khome banji u ta va hi nkathula a nkathula yi boxeka se yi nusa na misava se u famba hi milenge banzukwani yi pandzeka se u sungula ku hlupheka se u sungula ku hlupheka loko u kuma mali va ta ku lava loko u kuma mali va ta ku lava se u sungula ku gwira a ku gwira i ku bomba u ku a mini venga a mini venga a mini venga Chichara loko ma strike mana nkinga ya mali government loko se ayala baba una nkinga ya mali machichara mana nkinga ya mali atinese tina nkinga ya mali abo baby mana nkinga ya mali abo cheri vana nkinga ya mali loko vona wansati a bombo bombela timali loko vona macheri mabomba mabombela timali e papa yo a e kokwano i e machero
Mbamba mechisa Akuna mutlakasi Tita ngungumela Tita gumulana Tita chaisa Tita chaisa Namuta pela akuna gezi Vaze vagile mbamba mechisa Akuna mutlakasi Tita ngungumela Tita gumulana Cheri leyi ongana yona ita tlela mbamba mechisi Akuna mutakasi tita ngungumela tita gumulana tita chaisana tita chaisa
vona tiko ro pfumala gezi kumajaha ku ma hanya njhani loko a pfuka nampundzu wo pfuka vhaya nga songi hi siya na mukumba ku kwala ende swa loko tshigava na majamba mbomba micisa nga wuku wo pfuka tithokuza utun'wa vuhele byaleni byi dyile wo pfuka hlula tintangu vati kuma kandzi xitrinya xa guxe xo dibeka se ndzhaku loko a ku kavukava kuma swa ku heyi a guxe la yena mfuza vuthwali luzeke so o khisa mahamatsola kula guxe leri a hinkwaro la hansi a ku a ku ha ri ta divanadivana ku ku hala phakati hi nkarhi lowu vuriwaka what we call digestion nan'we vamhaki leswaku mi tshika mi nga kumi tihunyi leswi mi le nghozini leyikulu hi nga buka sweswi mho punya xinkwa kusukela ka nampundzu ri za ri chona mi vo kuva tihunyi mani hambani tinkunyini gezi vaza vakuhile mbamba michisi mbamba tithongwe mbamba michisi mbamba afofo mbamba michisi mbamba xikhwakhwa mbamba michisi mbamba tithongwe mbamba michisi gompu gompu gobyi gobyi gompu gongwi gokwixi gokwixi vaze vakuhile mbamba michisa akuna mutlakasi tita ngungumela tita gumulana tita chayisana tita chayisana tita chayisana tita chayisana
Loco urina zvimalano avanhwana vata kulandzelela loko urina zvimalano ati cheri tita kulandzelela tita kuharambuta tita kugudla godla tita kufonela tita kufonela Pela loko kungase gangiwa yo nhwanyana Loko tsiku khulumisa vanhwanyana pavo ta gcina ku mukombi aka nwe ku fularelini Akune xa mukombi xinga ku fularela la ho kungari na mani Futo kungase gangiwa Loko kumanya nhwanyana nyanje akuganga Kuta kuma group ya vasesi ku sale hele ndzako Loko ya nwa vasesi dlelani Voyima Loko famba va kulendza ku Awu sitwa Awu sitwa Awu sitwa Awu sitwa Awu sitwa Awu sitwa Ani me lava mingani lava Sweswi ni gangiwile semani landzelela Ani me lava mingani lava Sweswi ni randziwile semani landzelela Semani gudla gudla mani nwaya Semani harambuta Semani penda Ninge mikangisi Ninge mikangisi Mlautan disturb na shimomo ndiya jame Ninge mikangisi Ninge mikangisi Mita kau Mena manyuni ya garangula Yako breakisan chini herepeko mena manyunyu ya garangona Yako breakisan chini herepeko mena manyunyu ya garangona Yako breakisan chini herepeko mena manyunyu ya garangona Yako breakisan chini herepeko Loko urina shumalano avanhwana vata kulandzelela Loko urina shumalano ati cheri tita kulandzelela tita kugudla godla tita kunwaya Tita kuharambuta Tita kufonela
Life ya bodi nda la ita ijonza kumula kaba ngwani ita ijonza Utomirale RDP ita rijonza kumula kaba ngwani Avutomirale RDP ita rijonza kumula kaba ngwani Life ya bodi nda la ita ijonza kumula kaba ngwani ita ijonza Ita ijonza kumula kaba ngwani ita ijonza Tifamba imilenge jonza kumula kaba ngwani Kucheka uskatula jonza kumula kaba ngwani Ambu yala kukotisa matekis Loko mayala kungena mazembeni Ambu yala kukotisa matekis Loko mayala kungena mazembeni Life le bodi nda la ita ijonza kuvula kaba ngwani ita ijonza kuvula kaba ngwani ita ijonza Ranza ukhensa mfumo wa hina loko ta kumeka vao ake RDP
leri xikwembu xo katekisa emaka yo saseka swinene. Se ni byela na n'wina mi nga suka emakaya mi ya ka RDP kuve mina timali ta n'wena. Ka RDP phela va akele a swisiwana, se u ya suka na mali ya wo fika ka RDP u nyanyi ku tirhisa mali hi ndlela ya vusopfa. So hi yo ya yini leyi ya ku tlhelela kaya loko u lava ku hlamba swi lava ku cheka xitathula u ya kaya, loko u lava ku dya swi lava ku cheka xitathula u ya kaya, loko u ri na problem swi lava ku cheka xitathula u ya kaya, loko u lava ku ya bolweni swi lava ku cheka xitathula u ya kaya. Hayi mara ma hlupheka ma mi keketle hi le ka masitasi mi ya jika kaya each and every day. Phela loko u lava ku vona munhu wa ku tshama ka RDP u nga hlupheki, huku ka xindyangu loko xi yo kekema u nga zungu vutisa swa ku bavu tshama kwini, wo vho swi tiva hi mbilu hi ku heyi u nga si byeku tlula na yo mina. Se ni byela na n'we va ku rhunga tindyangu swa ku a ni tirha ku tala le ka RDP. Loko njhe wo fuka u pfula ndhawu ya ku rhunga tindyangu loko vanhu va ndlula va hala ka RDP hala lowu nga dya hi ri job creation ka ti-RDP. Job creation ka RDP. Le RDP ta ri jonza ku vula ka van'wana, a vutomi ra le RDP ta ri jonza ku vula ka van'wana. Life ya bodlindlala, life ya bodlindlala hi ta yi jonza. Na va madala va ta yi jonza ku vula ka van'wana, a vakokwana va ta yi jonza ku vula ka van'wana. Lava swidudla va ta hi dyondza ku vula ka van'wana, hambi macheri ma ta hi dyondza ku vula ka van'wana. Lava swilebu va ta hi dyondza ku vula ka van'wana, va ta hi dyondza, hi ta hi dyondza ku vula ka van'wana, hi ta hi dyondza, hi ta hi dyondza, hi ta hi dyondza, hi ta hi dyondza, hi ta hi dyondza.
Muka nikaya imasi andi muka
mukanika ya kati swiluyini mukanika ya hima holiday mukanika ya kati swiluyini mukanika ya hima si end mukanika ya kati swiluyini mukanika ya mi bomba ngopfu kuve mtlela mi khukhwini a mi support mara mi jati ntshondzo lejuni mukanikaya kati swiloyini mukanikaya 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 mukanikaya
Raymond Nyathi, Raymond Nyathi. What one tracking go for Maga Ngomale in January? Learning at Samanita, Malemben Zaku. The end of my teacher, Mahunzuka, my dog, Della Mahunzuka, my boys, Mahunzuka, my artist, Mahunzuka. So she's never got up support as his Raja Grand. I'm young with Yavo. Then you tell them my guys and when my color journey. I tell me Sunday with bank. When my Changanyaka and the Savulas Mission Takales Ashgas. The Savu Siku Kolong of Sukurmanda Fukaka Kumasaku Sati Muki. Marima died in Chonzole journey. Kumamba Amimo Bombela. Me died in Chonzole journey. Kutakuma munhu a sweka ricondzo na mpundzu a jaro na nhlikani a ja ricondzo na ni majamu loko a lava ku tlela a ja ricondzo that's why loko u tshi ku vhakachela munhu loyi a nga kholwa joni ku le ku longa xikhafutini handle ka swona u ta a jovela hi sope mukani makaya ka si mutshamelo joni nkarhi wa kumuka sweswawo u tshi ku huma na misisa ku baza wa ha tshame joni ku sukela u kholwa hi 1940 that's why mpo u tshi ku ya joni siku rin'wanyana u vona munhu un'wanyana wa ku fana wa le kaka n'wena u tsweswa ku swi nga endle kuma ku nwa wena u vutisi kahle Mampara guys, they stack a baggage, make a hands, but sala va iba va tsotsi.
Pela mahala ava badali
nyana yo ha ya wena iteka mahala avalovoli iteka mahala avalovoli wanchonchovela inwanchonchovela tikit inwanchonchovela tavuka inwanchonchovela tikit inwanchonchovela Wanchonchovelani emaja Basopani wanchonchovelani Basopani wanchonchovelani Basopani wanchonchovelani Makati nolo uvona ingati Mucheli wakhele uwela karona Soti wati nyari tibuya yena Wanchonchovela Ingwanchonchovela 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 Tabuka Ingwanchonchovela Tikicha Ingwanchonchovela Saka Ingwanchonchovela Kuhlambela umanwe Ekusa munhu loka kota kuhlambela otlangena drink copies them Akutu injoko Loko ri baro ta kutatha huma hiku kwalanga ngene ko Ambinjia yonchonchovela ikuyini Vagoli vatinjia vata ilanza hi xiphundla Vayibayi konza ifa Andele kongoma emutini wa wanchonchovelani Yifana na ndele kongoma esivandleni xa vafi Hikokwalaho ke mi tivonela ka mavabyi ya tinxaka nxaka Mi nga dlomukeleni vadlomu Otherwise ti ta koka Otherwise ti ta funya buwa Otherwise ti ta mbondoroka Loko munhu a khungulusa ribye ri ta tswanya yena n'wini Chonchovelan Awansati nwanchonchovelan Uchincha vafana bati fashion Ufaya sitiko ikunyanyuka Shikwela mahala avabadali Nyanyana yo ha ya wena Iteka mahala avalovoli Iteka mahala avalovoli Aloko tsiku lovola nwanchonchovelani Ungahlama loko vuya hile ntirhweni Ukuma swa ku xiyiza xi le ku ringeteni ka ntangu ya wexa ku gqoka size man
le music Raymond E. Utama RDP Raymond Shivongo Inyathi Raymond Ufamba Himilenge Raymond Amova Ushabile Raymond Velula Ushabile Raymond Macheri nombora nga vaniki Raymond Ikusa uchadile Raymond Macheri nombora nga vaniki Raymond Ikusa uchadile Raymond Shikolo, Johnson is Shikolo, Sikani Kulova is Kuleni, Yanani is Tati Makari Inquayo, Mita Pasa, Mienda Madoko, Dela Navanes, Nama teacher, Logo Mifamba, Mita Kuka, Kaishitika. Johnson Zala Marshaka, Johnson is Tamisha Domi. Jonzi shilotlele shabdomi Jonzi makombandela Jonzi riboningo Jonzi mkwana wa shinai Jonzi shikoto shamundu shabuteka mvasatu kushipandela shikota hensilu wafishinga Ala la eka mwina lava jonzeke Mwina lava mbaleke magaweni Mwina lava funungeleke timiteta balungu Mwina lava shie shieke lukizikeke kato Maka Jonzi maka tindleve Maka Jones ma fatiriti Nunga Jones anga Ushitiwana ema jongwe Jones ama Jones Kasiko Jones wa shikolo nzeno Jones wa shungwanyani na shikolo oh. Wateka Raymond, 2 rand wateka Raymond, 5 rand wateka Raymond, nale ya mapepe wa iranza Raymond, ngopfu ngopfu liya ya nyari mweba babu, nisa 100 rand mweba baba, ande kaso siyo heli ngoma lehi katongo. Ela ngongoma atafamba Raymond Tata siwo famba Raymond Ujahile Raymond Kunala anga jahela koho Raymond Lokumuni kela nga janga Raymond Kavise mali ya kusapota Raymond Kavise mali ya kusapota Raymond One by one we Raymond Shisungula kawa shifamba so mwe boti Kateka tutele mali Raymond Le shumwan shungene lela mwe baba